26 Ukwakira impundu zavuze urwungi Rwanda kuko rwari rwibarutse intwari inkotanyi cyane nuko maze aramasha uruhemba arasaniyeho acyura inganji maze u Rwanda rugwiza ibirindiro natwe rwibarutse tugwiza ibigwi kubera uwo rudasunga abanyarwanda turizihiwe kubera imiyoborere yawe myiza ramba ingoma igihumbi ukomeze utwaze impembe zombi isabukuru nziza.